Seketeri va hina va Matshwa's Music Production. Mi tivisa hi lawani and then mi tivisa hi YouTube channel ya hina leyi vitanaka Mayanda honoring Matshwa's Legacy. Laha hi nga na mipfilo yo hambanahambana, laha hi nga ta va kha hi va na ti-live performance, hi va na ti-interviews na ti-artist tin'wana. And then xin'wana ma swi tiva ku ku na event ya hina leyi vitanaka Mayanda honoring Matshwa's Legacy leyi hi va ku na yona lembe na lembe. Migingiriko hinkwayo leyi nga ta va kha yi humelela hi ta va kha hi mi tisela yona kwala ka YouTube channel ya hina, mi va kha mi subscribe and then mi tlhela mi hi byela ku okay mi lava ku hi fambisa hi ndlela ya njhani, tanihiloko mi kuma ku a hi YouTube channel ya hina hi ri hexe i YouTube channel ya hina na n'wina hi va na mi kha mi hi byela ku okay hi lava mi yi fambisa hi ndlela ya leyi na leyi na leyi hi kota ku yi kula ku ya mahlweni. And then xin'wana kambe hi ta va kha hi nyika matimu ya voma ka makeni, matimu ya voma swa vimuta lawa nkarhi wun'wana hi ta va hi na ti-artist ta hina ta MMP to fana na vo Vimba Mkhwama, ta Byamela na Madya Swo Hisa na yena Mayanda hi yexe. Xin'wana hi ta kombela mi subscribe ya channel ya hina ku endlela yini ku loko ku va na swin'wana leswi kumeka kha swi humelela swa migingiriko ya hina swi nga vi kha swi mi hundza. Inkomu.
Everyone, you try
to put in a big bag. You never put the book up. You never put the book. I take a little bit of the moon.
See
ya. Okay. Ah, right.
Okay. 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 Okay.
Why lie? Bao kona fika ani anga le tshu ba handula dikidi ke ba anga inga kwa maka jona putela ko ka mabo. Ya sa kwa lai.